Oku wale kula tō, whakailo mai hapoto, nā ke tamasi mua, tau I pēki ho mātua. Whakawhetai, ho tau malu, he tamai whakalangi.